Business. Mugabo mucikanye ariko tu nayo ubusa tuzahura reka nitahe.